jogi wasekite repetition nyaka e od bura e parliament mondo jogi obed absorbed. To kata kamano nitie chandruo kata midhiero ma jo JSS nigodo. Koro midhiero maduong' en ni pesa michulogi, omwom michulogi ma 17,000,000,000 no ok nyal romo dwachgi nikech ging'ado gi nyaka gimiluongo ni tax ushuru ging'ado kanyo to gionge cover mar medical to gionge right ma join union yote. Koro kane wasign return to work formula ne onego bed ni koro wechegi koro iketo kando mondo jo JSS, jopuonj JSS one kaka onyalo duogo e school mondo otieg nyithindogi. Nyithindogi osemiss a lot. Gisebet ka gibedo gi shida mang'eny. Nyithindo monego bed ni tiego manie klas 7 gi jo klas 8. Sani onego bed ni wakikre mondo nyithindo gi e klas 9. Kata kamano ne nitie ywaruok moro. Jotend JSS moko nowacho ni return to work formula mane wandiko no okay, en null and void mondo gin gitiyo kaka independent body. Gidwaro ni giyaw union margi kata gichak union margi manyalo kedo ni weche mek jo JSS. Koro ne nitie ywaruok maro kamano. To kata kamano jo JSS moko nowinjo. Onego wang'e ni seche mantiere gimiluongo ni demonstration kata ng'anyo, ji duto ok dhiga e ng'anyo. Nitiere jomoko nyalo ga tiyo gi excuse ma ng'anyo no mondo odong' e ot, mondo odhi otim tijegi kata otim ohanda gi. Koro seche ma gidhi e ng'anyo no, to nitie kaka onego bed ni koro wabet piny, wandiko ni ka ng'anyo orumo, kaka lakteche norumo, wandiko wa return to work formula. Gin gionge recognition agreement, jo JSS go. Koro nok ginyal dhi ni koro gidhi kendgi e duge kinene e skul. Nondik ni gi oboke mo nyisgi ni show cause why. Ginyis kama gintie kata gimomiyo ok ibiro e skul. Wan kaka jo union wasiwuotho wuoyo gi jo telo, jo human resource gi jo county directors at the branch level. To kata malo kuro e TSC union marwa be nowuoyo gi jo TSC. Nowach ni weche go ok bi dhi ng'e. Ibiro ng'i kaka koro inyalo konygi mondo gidog e skul gipuonji. Nwadwaro kendo ni pesa moke mabunge keto ni dwaro ndik godo jo permanent and pensionable kik ndik mana ji 26,000 kaka ni dwaro ndikni. Wadwaro no jogi obed absorbed, okawgi te 46,000 ema gin jo intern man oko te to ema nigi midhiero malich ma ok ginyal tiego nyithindo e yo malong'o nikech midhiero go kochako gi wach mar ndiko e yo mar permanent and pensionable. Koro pod wani e petition to giyie, jo JSS be noyie ni ginyalo weyo ng'anyo no kagirito Julai mondo wane ka inyalo ndikgi tich. Wabende kaka union nikech wang'eyo ni magi e jowa, wasebet kwakedo nigi, waseyawo gimiluongo ni diplomacy gi TSC gi sirikal, waseyawo diplomacy gi bunge. Ba grupe manya awinjo ni gibedo dismissed to kata ni ok bindiki tich no. Mago awaneno ni en yo ma TSC temo godo buogo godo jo JSS. Though wayie ni nitie individual cases moko man gi issues, to koro ka demonstration kata ng'anyo en covered a constitution and rights and ratiro mar japuonj yoyote nyalo dhi e ng'anyo ka issues ne are not addressed. Erokamano
ahinya. Wangi kapok adhi kaunti ma Kilifi mar mondo mi atudra go Opolo. Koro chal nade nikech kata mana jopuonj